Hi there, Fister's here, a 1K manager here at Gwamakuta, it's Pumelele Hall. We are doing a presentation today, being the 20th of March 2016. ngiya fisi phela ukuthi nokhunye lo yodwa manje asikhokhi manje mama wazi mama ngisho ukuthi ngona ke akubhlungu ukuthi ngiyabathe ngona kungazothi ngoba ngisanda 14 hours ukuthi ngo 2 days ngoba mase ngizoba ngazi asiwazi ngoba ama challenges azovela ngalo la ukuthi ingane yakho leyo fine ukuthi bese mshiyeni and isistima ikwazi emshiyeni ayiyazi ngayo ngoba bayazi ukuthi babekunikeza into engane engathi sinakukhokha sinathatches same time ngingengikushela ukuthi uma kuthi liphume late ngayezolungile esenzukuyena ivukele ekuseni kodwa nje singayiyeka ukuthi i-order lo 15 days ombhalo system wakho ngokusibhala nje. Lo 15 days wawusabhala ukuthi 15 days nakudala i-order time kube ngu 30 days. Wabhala 15 days. Lo 15 days ombhalo laphaya ubhala ukuthi 14 kuthiwa 14 days before imali yakho ibe unfrozen. Kuchaza ukuthi ngisho ungayifaka on your first day imali yakho stay frozen kuzoba blue until uqede 14 days ngekhaya imali yakho isemfrozen isikhathi abasidingayo to complete the transaction badinga lo 14 days sizokhuluma nge registration bonus yethu sonke sayithola leyo mali on your first deposit akuwena okhokha isifiso kumele kufanele eceleni manje ekhandla kodwa zintotho isifiso athi kade bebangwa kuma-presentation u-100 rand aceleni umtshela ukuthi hhayi isifiso bebebangwa uthe amahala nje so kwamahala nje ukujoyina kule registration bonus oyiphiwayo on your first deposit so kuchaza ukuthi usudepositile 1000 isystem ikupha $20 manje lasekhaya so $20 is 300 rand so bagu kaleyo manje but ke depend ukuthi uqale ngamalini iyanyuka kanjani iya $50 iya 100 shares manje minus 1600 imali baphethe ukuthi yabo but ke ukujoyina kodwa ukubona i-contribution yakho yokuqala ukuthi ujoyine masewa-contribute ngoba singajoyina sonke sibulamakhonta yikwabo kodwa singayifani ngoba lobe esilima so now i-registration bonus esiyenzile sasisenza i-referral bonus referral bonus ukuzimile bese ifake yona system izoyika imali ethile ukuthi ujoyine so that nawe uzothola
ibhonasi lesithathu Registration bonus, referral bonus, manager's bonus. Very kind of thing. Manager's bonus is really a part of our part. Over on part, we have a tattoo 2 weeks.
I'm willing to touch it with you.
First presentation, I earned 10,000 because once the problems are less into less, there's nothing less even in here. That is what's got to move the camera, why is that okay with me? Why is that okay? How about you?
Yes, we're going to do this.